Inyoze muri hasi yo dakika gusa.
Aku bigini utanisaidia mpaka hapa. Kuna hapa. Ile inashana na hizi.
Baadhi na hizi leo. Please you.
I'm going to go to the hospital.